12 wezinto ejona ngamadoda ebedroom. Ngilethela 12 wezinto enginesiqiniseko ngani yakwethu ukuthi lezi ilezi eyithandwa kangamadoda. Ukuthi abantu besazini bazenze uma kuse bedroom. Number 12, indoda iyakuthokozela ukuthi nawe ukukhombisa ukulangazelela umdlalo wase bedroom. Ukukhombisa ukuthi uyalangazelela ukuthi ngabe manje senise gaming niyodlala kuphi e bedroom. Sisaphela ngesikhathi lakho na ngokwesithu oba indoda abafuna ukukhombisa ukuthi nawe ufuna ukuthi niyodlala ke njengamanje. Nawe nje ungaba u referee uqala umdlalo, ungaba u referee uqeda umdlalo. Indoda iyakuthokozela ukuthi nawe ukukhombisa ukuthi nawe uyin charge la emdlalweni, yabona? Ukwe surprise nje. Thokozele futhi lokho. Number 11, kubalekile ukuthi nawe uyilungiselele, be prepared, show some preparedness, bring ama condom ukukhombisa ukuthi cha ngempela ukulungela ukuyodlala ngempela. Uma kiwe emke gaming nayo bothu kwezalani abadlali uma ubheka isokha bafaka ama cocks noma ama cocko, bafaka ama shin pad, bafaka ama sokisi, bayilungiselele bayodlala. So nawe uma uza ne condom ukukhombisa ukuthi ke ukulungela uzodlala futhi ukukhombisa ukuthi ukulungela ngokomqondo ukwena ku relationship nomunye umuntu oyikhathalela impilo, kanti nawe futhi ukukhombisa ukuthi uyayikhathalela impilo kunomdlalo. Number 10, vuma umdlalo noma isikhathi sokukhombisa umdlalo welowo wekati negundane umajahana hide and seek. Wena wenze ngathi awufuni ukuthi nidlale, sesaphelaka lokho, sekwaphela kuphela isikhathi lesi sasemanje akusebenzi. Uma indoda ikufuna ukuthi nikuphi egaming, ifuna ukuthi niyodlala ebedroom, khombisa interest nawe ukuthi lowo uyafuna. If awukho in a good mood for umdlalo, itshela izathu esiphathekayo bese uyitshela ke nosuku elizobe sekulungele ngalo ukuthi niyodlala kunokuvela unqaba. Bose lokhu kuzenza kuzothumela umlayezo othi cha, kusho ukuthi awunama feelings ayo noma sewuphelelwe ama feelings ayo leyo ndoda leyo. Number 10, kubaluleke ukuthi ukuvele indoda ikubuka. Amadoda ayathanda ukubuka iyithandwa zawo, iyinqanda amathe zawo, ikubuke yabo, ikujabulele ukubuka umzimba wakho omuhle. So wena ngenzeka awufeel-eke umzimba wakho omuhle, awufeel-eke omuhle, but nje indoda ikuthanda umuhle emihlwenayo. Number 8, kubaluleke ukuthi ukuthi indoda yakho exactly what you want. Indoda ikwazi ukuvele ikufunde umqondo ukuthi ufuna ini, kodwa izoqagela izothi ke manje noma isiyenza lokhu ezama ukwenza emdlalweni, izoba inginaso isiqiniseko ukuthi yenza exactly lokhu usube ukufuna. So kubaluleke ukuthi uyitshele ufuna ini, so that izokwenza exactly. Amadoda ayajabula uma umuntu wesifazane eyitshele ukuthi yazi ngifuna senze so, ngoba izokwazi ukuthi ikunike exactly lokhu usube ke ukucelile. Number 7, inkinga yokungakhaliphi komkhonto. Sometimes amadoda abhekana nale inkinga yokuthi umkhonto kwenze ukuthi awukhaliphile. So lokhu ngikuthatha personal njengomuntu wesifazane, understand ukuthi ngiloko akusinto yenzeka every day noma yenzeka njalo, kanti futhi-ke namadoda asuke e-devastated ngalo nkinga leyo efisa ukuthi ngabe akwenzeki. But ke during those moment elingakwenza ukuthi-ke some cuddling masajani kube mnandi, ngithokozele leyo mzuzu yenu niyindawonye nezi-four play in oral, yeah, oral sex. Okay, kanti la number 6, kubaluleke ukuthi-ke umbongo boyfriend wakho, whatever asuke ayenzayo, small or big, kwazi ukuthi umncome umbonge. Amadoda abhekene nama-challenges amaningi, abhekene nama-stresses amaningi, so ukumgxeka every time umtshela amaphutha akhe ngeke kwamsiza, but izokwenza ukuthi agcine esephonsa ithawula kuwena. So ukuze angaliphonsa ithawula ukuthi wena uma-encourage, umkhuthaze ngasoke isikhathi, umncome futhi umbonge lokhu okungcono asuke ezama ukuthi ekwenze noma akwenzele kona. Number 5, mbize ngegama, isho igama lakhe. Uma nise bedroom nenze umdlalo, mbize ngegama lakhe, umteketise, mncome, mbongelele ukusona azokwazi ukuthi i-performance yakhe improve. Ukwabona makwenza igame makudlala isokha umdlalo elipensela kahle, ishaya ama-spytools, ishaya amashibobo namatsamayo, uma yisho lezi mbongelela i-performance yakhe iya-improve even more. So nomuntu wakho uma umbongelela, umncoma kakhulu, umteketisa, yabo, uzo-improve, uzokwenza ongakulindele. Number 4, kubalulekile ukuthi uba ngumsindo. Kube kwaba nesikhathi sokuthi abanye besifazane bawalala njengenkomo beyihlinza, athi noma eshaya kahle ngempilo umdida, athule nje wesifazane, athule kube ngathi akezwa lutho. So lokwezi kwehlisa-ke ne-performance, wehlisa umdlalo, because ungephe usazi ukuthi ngabe usha zona noma-ke wenza zona yini. So kubalulekile ukuthi nje umuntu wesifazane uba ngumsindo, noma ungeke uscream-eke kakhulu, but that sigh, that heavily breathe yenza ukuthi umuntu ebone no, hayi nawe usho ukuthi ngishaya ngakhona. So that baka-hit-e right spot, nawe ukhombisa phela hint, mtshengise some hint nyani nto, hayi soshaya khona ezokwazi ukuthi apresse kakhulu ngalapho, ya. Number 3, mdlalisa. Tekekise futhi, amadoda athanda ukudlaliswa, akungabini ini akuphele nini ukuthi mhlawumbe amadoda anidlalise, adlale ngenkotha kule nalo kwena lokho. Nawo ayafuna ukuthi-ke mhlawumbe before ningene emdlalweni, kodwa nithi ukuwomapha, ukumumaphisa nawe indlela yakhona, yabona. Number 2, yibo umuntu wesifazane ozimisele ukufunda. khumbula ukuthi sibuya kuma-relationship angafani, sinama-experiences angafani, sinezinto esiyithanda ezingafani. So be willing to learn izinto izendoda indoda eyithandayo, so that nayo izokwazi ukuthi laku-relationship loku exele iyakuthola. So nawe be willing ukuthi uyifundise futhi at the same time lo okufunwa wena ngasonke isikhathi, yabo, so that nizonikezana exactly loku nokufunayo, naye umnike exactly wakufunayo. Number one, kubale nje ngikhulume, khulumani nga everything. Khulumani nangomkhuba, khulumani ngezinto eliyithandayo e-bedroom, khulumani ngezinto eniyithandayo ngomdlalo wenu wasekamelweni. Ncomanandani nenza khona kahle, bese futhi ikhuluma ukuthi ni-improve-a kanjani. Uma ihamba umyeni wakho ekuseni, khiphe nje ngamagama amnandi omkhuba, so that azothi noma esemsebenzini esebenza kukhumbule ekhaya, ya. Mshaye ngomqhafaza emini, umtshele usumkhumbule kanganani, uma lisegemini, ulibhensela kanganani, noma ubhensela kanganani mase laphana egemini. Yabona into leyo kwenza ukuthi nje ihlezi akhuthele ngasonke isikhathi. I hope uzokusiza. You know what, the reason akusiyo ukuthi nje sikhulume ngoba salukhuluma. The reason is siyabona ukuthi ama-relationship njengamanje abhale nenkinga, abantu abekohepha ama-relationship ngenxa yawo umdlalo wasekamelweni onenkinga. Imishado ibhidlika nje ngenxa yomdlalo, abantu abadlali kahle igame ayikho right, ayishisa ina performance grand, so wenza ukuthi abantu bagcine bephulapha nobe khetha ukuhok. So I hope uzosizakala, I hope izokwazi ukuthi improve i-happiness kulo relationship, kulo mshado. Don't forget to subscribe to my channel, uyazi uphasa weningi nakanjani, tshela nabanye ukuthi ikhona i-channel.